Abantu basekhaya siba nama red flags. Mina angizazi lento zama red flags. Ekhaya sinothi noma red flag.
Anama red flag nikazi.
Oh, what's the more red flag?
Akho nama red flag ekhaya.
Oh, yini?